Kulima munjira mulungu ndi yankoloda bwitsa ku mavuto anjala ndi umphawi munkhani za ulimi. Kulima munjira mulungu supangire woka komanso dongosolo inela za uzimu kuyang'anira kwa bwino ndi upangire wa makono zomwe ndi yankho munkhani za ulimi kukonzekeretsa osowa kuti achoke mu mphawi ndi zomwe mulungu wayika mʼmanja mwawo zomwe zikuvumbulutsa kukwaniritsa bwino kwa lonjezo la Yesu la moyo wochuluka. Kuteteza tizirombo ndi matenda. Zimakhala zopweteka kwa mulimi kudzala mbewu yabwino kuisa malira mpaka kuyandikira nthawi yokolola ndi kumayiona ikuwonongedwa ndi tizirombo kapena matenda. Tikuyenera kudziwa kuti tikugwira ntchito mu dziko la chionongeko ndipo tikufunikira choyambirira kwenikweni kuti tizipempherera mbewu zathu kuti chitetezo cha Mulungu pa tizirombo ndi matenda chikhalepo komanso kuchita zinthu malamulo ake a Mulungu amene angakhale ndi kuthekera kwa chitetezo chake chonse. Onani mifungulo ya mʼBaibulo mu buku la mphunzitsi. Nthaka ya moyo ndi athanzi. Kunja kwa pemphero la uzimu komanso ndi mphamvu zomwe Mulungu anatidalitsa nazo chomwe tikumayang'ana kwambiri poteteza tizirombo ndi umoyo ndi thanzi la nthaka. Nthaka ya thanzi ndi mmene timapezerako zonse zachilengedwe zofunikira zolengedwa ndi Mulungu zabwino kukulitsa bwino mbewu ndi tizirombo ta moyo tofunikira. Mbewu za thanzi zili ndi chitetezo chachilengedwe kuti zirombo ndi matenda koma zimachitika izi ngati zikudya bwino ndi kuzilima mu nthaka ya thanzi ya moyo. Kusamvetsetseka kwa moyo wa munthaka ndi kusapumira kugwira ntchito ndipo zomwe taphunzira kuyambira kunja kwa bukuli la kalimidwe kamasamba zikuyenera kuti tikambirane. Komabe ndikofunikira kuti tikhale mmitundu yachilengedwe za moyo zochuluka cholinga kuti pakhale ubale wokhazikika pakati pa tizirombo tomwe timadya zomera zakufa ndi za moyo komanso zirombo zomwe zimadya zinzake. Minda ndi nthaka yopanda chonde ili ndi chiopsezo chachikulu polimbikitsa kuchuluka kwa tizirombo ndi matenda omwe amafalikira malo onse chifukwa sikumakhala zirombo zodya zinzake zachilengedwe zomwe zingamateteze kuchuluka kwa chiwerengero. Kupha chirombo chimozi zingatheso kupha zirombo zofunika zonse zimene zingayambise tizirombo ndi matenda ena. Ndikofunika kuonetsetsa kuti chiwerengero cha zamoyo chili chimodzimodzi kapena chikatikati. Njira zabwino zosamalira chionde munthaka ndi kuthira compost wabwino kwambiri ndi bulangeti la Mulungu koma chiwerengero cha zamoyo chapakatikati chomwe chimafunika chimatenga nyengo zochepa kuti muone zotsatira zabwino. Tikulimbikitsa alimi kuti adziwe mmene chilengedwe chawo chalumikizirana achule amadya nyongolosi zowuluka zowuluka usiku zangati gulugufe ndi nkhono. Nyongolosi zimakonza kaonekedwe ka nthaka komanso mabowo odutsa mpweya. Njuchi ndi agulugufe amathandizira kuti zomera zichulukane. Mbalame zimadya ma afidi ziyangoyango za zowuluka zina zimatetezaso tizirombo kwambiri ndi zina zotero. Maganizo oti munda ukuyenera kukhala opanda kanthu komanso musapezeke tizirombo ndi wofunika asinthidwe kuti tipindule. Kasinthasintha wa mbewu. Zirombo ndi matenda zimachulukana kwambiri mu nthaka mukamalima mbewu imodzimodzi chaka ndi chaka. Ndilamulo kuti miyezi 6 ina iliyonse kusinthasintha kwa masamba a zipatso masamba ndi mizu kuchitike cholinga choti muthane ndi mzungulire wa matenda amenewa. Kasinthasintha ameneyo adzapindula poteteza kuchulukana kwa zirombo ndi matenda kwa chaka chonse. Kasinthasintha mkati mwa kasintha kumachepetsaso chiopsezo chakuchulukana kwa matenda ngakhale miyezi 6. Ndizomvetsa chisoni kuti alimi ambiri akulima abe mbewu imodzimodzi ndipo samamvetsetsa chifukwa chimene mbewu zawo zikumagwidwa ndi matenda pafupi pafupi kuyendera pafupi pafupi. alimi akuyendera kuyendera mbeu tsiku ndi tsiku kuti aone zomwe zikuchita ndi kuononga kwa zilombo ndi matenda ndi kupeza njira yoyenera yothana nazo. Kugwira ndi kupha. Njira yodalirika yothana ndi zilombo zazikulu zikulu monga ntchembereza ndonda, mfinye, bololo, nkhono ndi silagi ndi kuzigwira nkuzipha. Ngati uli munda wa ung'ono. Ndikosavuta kupeza nkhono ndi silagi usiku. Mutaso kuyika nkhuku munda omwe mukufuna kulima kwa masiku ochepa kuti zikadye anamkapande ndi zilombo zina zodula mbewu musanadzale. Chotsani masamba kapena zomera zogwidwa ndi matenda mwachangu. Ndikoyenera kusenga masamba ena aliwonse omwe agwidwa ndi matenda kapena kudzula mbewu ya matendayo ndi kuyitaya kutali ndi munda. Musasiye munda mumwemo kapena mmalire a munda kapena ndi zopangira compost. Izi zimachepetsa kufalitsa kwa matenda kapena zilombo kuchulukana ku mbewu yoyandikira ndipo ingateteze mbewu ngati yagwidwa mofulumira. Misampha ndi zoopsezera. Misampha ya zilombo zoononga imathamangitsira kutali zilombo ku mbewu ndipo itha kukhala kuwala, fungo kapena misampha yeniyeni. Chitsanzo chabwino cha misampha ya zilombo zoononga ndi kuyika zikho, makapu, zingono zingono, monga makapu akale a yogati. Munthaka ndi kuyikamo 2 cm ya mowa kuti zithamangitse nkhono ndi masilagi kutali. Mowa umanunkha kwambiri ndipo nkhono imalowa muchigoba chake italedzera. Zikho ziyenera kutsukidwa tsiku ndi tsiku ndipo mowa ukuyenera kuyikidwamo wina pakatha masiku ochepa. Ikani chinthu chonyowa bwino monga thabwa mozungulira mbewu. Zingathandize kuthana ndi nkhono komanso masilagi mosavuta zikamafuna kupeza mthunzi masana. Zidole zonga munthu ndi mbale za nyimbo zakale kuzimanga pamwamba pa masamba ndi chingwe cha mbetsa zingathe kuthandiza pothamangisa kutali mbalame zoononga. Fungo lothamangitsira zilombo. Njira yabwino yothana ndi zilombo zoononga ndi matenda ndi kupewa. Chifukwa zimaletsa kufalikira zisanayambe. Ngati muli ndi mbiri ina ya chilombo choononga mmunda mwanu mbuyomu, ndiye kuti mukuyenera kupopera mankhwala othamangitsira kutali pa masiku 7 mpaka 14 aliwonse kuti zisabweretse vuto mnyengo imeneyo. Mbewu monga marigodi, petonia, udzonunkhira mandimu, phundabwi, rosimere ndi zina zambiri zotulutsa fungo zimathandiza pothamangisa zilombo zoononga mmunda. Zingathe kuonjezeredwa mmunda mipata kapena mabande munda onse. Anyenzi, tsabola ndi adyo akapoperedwa amathandiza kwambiri pothamangisa tizilombo toononga. Palinso mbewu zina zofunikira za mafuta zomwe zimathamangisa tizilombo malalanje monga mkina, udzonunkhira mandimu, ikalapitasi, lavenda, jatulofa, rosimere, thyme ndi kulova. Zafungo zambiri zimenezi zikasakanizidwa bwino zimakhala ndi mphamvu kwambiri. Kupopera malo okhudzidwa ndi matenda. Anthu ambiri akaona kuti zilombo zoononga zayamba mmunda amapopera munda onse zomwe si njira yabwino yothana nazo. Ndikoyenera kupopera malo omwe akhudzidwa ndi kuteteza mwachangu kuti zisafalikire munda onse. Kumbukirani kuti mankhwala amenewa angaphe ndi kuthamangisa zilombo zonse zothandiza ndi zoononga. Ndiye chepetsani kuononga chilengedwe komwe mungathandize kuyambitsa pothirira malo okhawo omwe akhudzidwa ndi tizilombo. Poperani ndi nozolo yaing'ono bwino malo okhudzika chakumadzulo kuti musaononge mbewu zanu. Onetsetsani kuti mankhwalawa asakanizidwa bwino ndipo sangaononge mwachisawawa powapopera kale malo oyesera. Tili ndi zitsanzo za mankhwalawa zocheperako mwa zambiri zomwe zilipo. Kupopera sopo kumathandiza kuthana ndi nyenje, ma afidi, chikanga, tilipisi ndi kangaude. Poperani malo omwe zilipo zochuluka kuti muthane nazo zonse. Masipuni awiri amadzi a sopo palita ya madzi imodzi. Kubobela sopo ndi mafuta. Kubobela sopo ndi mafuta ndi kothandiza kwambiri chifukwa zimaphatikiza pamodzi mphamvu ya sopo ndi kuvindikira kwa mafuta. Komaso kumathamangitsira kutali zirombo zoononga mwanthawi yayitali. Ma afid, tilipisi, kangaude, zikanga ndi zowuluka zoyera zimapuma kudzera pa khungu pawo. Ndiye zikavindikiridwa ndi mafuta zimabanika. Fungo la zomera zoteteza yochokera kutsabola, anyenzi ndi adyo komaso mafuta ena ofunikira amagwira ntchito modabwitsa potana majangu ndi zirombo mmunda. Kupombera sopo ndi mafuta njira yoyamba. Madzi a sopo spuni imodzi. Vinegar spuni imodzi. Mafuta a canola kapena soya 10 ml ndi madzi lita limodzi. Kupombera sopo ndi mafuta njira yachiwiri. Perani tsabola owawa kwambiri okwana 6 kapena maspuni awiri a ufa wa tsabola. Adyo muwiri ndi anyenzi mmodzi. Onjezerani spuni imodzi ya sopo wa madzi. Maspuni awiri a mafuta a masamba. Ndi kapu imodzi ya madzi otentha. Vindikirani kwa usiku onse. Sefani ndipo onjezerani madzi mpaka akwane lita imodzi. Kupombera sopo ndi mafuta njira yachitatu. Mafuta ankina ochokera kunthanga za mtengo wa nkina ndi mafuta omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri pothana ndi mfunye, nchembere za ndonda, nyenje, kangaude, milibagi ndi zirombo zowuluka zoyera. Kupombera masamba mbewu kumasokoneza kadyedwe ndi umoyo ndi kuphata zirombo ngakhale zimachitika mochedwa. Kupombera mafuta ankina kumathandizanso kuti zitete zisadye komaso kuthandiza pothana ndi matenda ofutwa. Mafuta ankina saononga ti zirombo tofunikira. Spuni yayikulu imodzi ya sopo wa madzi, maspuni awiri akulu a mafuta ankina ndi lita imodzi ya madzi. Kupombera mkaka. Kugwiritsa ntchito mkaka osukunula ndi madzi kwapezeka kukhala kothandiza pothana ndi matenda ofutwa chimozimozi ngati mankhwala a mafangasi ogula. Mkaka umathandizanso pothana ndi kachirombo ka mozaiki, bokisi ndi matenda ena a fangasi mu masikwashi, tomato, nkhaka ndi mbewu zina. Sakanizani mkaka okwana 100 ml, spuni imodzi ya sopo wa madzi ndi madzi okwana 900 ml. Sopo ndi soda. Soda ndi owawa kwambiri muli pH okwera ndipo ni mdani wa matenda a fangasi monga kufutwa ndi kuwauka kwa tomato, mbatata ndi squash. Spuni imodzi ya sopo wa madzi, spuni imodzi ya soda ndi madzi lita imodzi. Yesanikaye padera musadathire mbewu zonse. Bakteria wa Tularemgensis. Njira yopindula ina ndi kugwiritsa ntchito kwa bakteria wa Tularemgensis kapena BT. BT ndi bakteria wachilengedwe opezeka mu nthaka amene amatulutsa mankhwala okupha omwe ali woopsa ndi zirombo zazing'ono-zing'ono. Biti ama popeledwa ngati mankhwala opera tizirombo achilengedwe pa masamba ambeu. Ndipo ndi njira yothandiza kwa mbiri yachilengedwe pothana ndi tizirombo toononga tomwe tili tating'ono popanda chiopsezo kuzamoyo zina. Biti kuti agwire ntchito bwino akuyenera kuti zirombo zidye ndipo akangumumeza amaononga khomo la njira lodutsira chakudya yachilombo ndi kumwalira. Kuthira mankhwala ufa. Phulusa limathandiza kwambiri popewa kapuchi ndi ntchembere za ndonda za chilendo muchimanga ndi muchimanga chotsekemera. Ikani phulusa kunsonga kwa mbewu ina iliyonse chimanga chikafika m'maondo pofuna kuthana ndi ntchembere za ndonda. Kugwetsa mapesi mukamaliza kukolola kumathandizanso kwambiri kuti ntchembere za ndonda zisaswe mazira. Kugwetsa mapesi mukakolola kumapangisa kapuchi kuti afe ndi mphamvu ya kuwala kwa dzuwa ndi kudzionetsera ndi kudyedwa ndi nkhawena kapenanso nkhuku. Pofuna kuthana ndi ntchembere za ndonda za chilendo m'munda wachimanga thirani phulusa milungu iwiri iliyonse kufikira nthawi yopota. Izi zadziwika zitayesedwa kukhala za phindu ngakhale alimi oyandikana nawo adalepheleratu pogwiritsa ntchito njira ya mankhwala. Diatomasias ndi phulusa la choko lopangidwa kuchokera kuma atomu awiri a mafuta. Akapopeledwa ku zirombo amakakamira pa khungu pawo ndi kuchotsa madzi kuyambitsa kusowa kwa madzi mthupi ndi kufa kumene. Angathenso kuthiridwa mozungulira pansi pa mtengo wa mbewu ndi kuziteteza ku ntchembere za ndonda, nkhono ndi masilagi. Munda olimidwa mwachilengedwe kusachita bwino mu masamba kukuyenera kuonedwa kuti mupindule zochuluka koma mwachidziwikire osatizilepherese kuchita bwino. Yesetsani kupewa kugwiritsa ntchito mankhwala opera tizirombo omwe aliwoopsa kwa anthu ndi chilengedwe. Kumbukirani kuti kupha tizirombo tonse, fungi ndi bakteria sindiko kuthesa vuto. Malo mwake tikuyenera kulimbikitsa malo abwino azachilengedwe kuti zofunika zonse zipezeke. Onetsetsani kuti mukutsatira ulimi wabwino mu njira ya Mulungu. Kusamalira nthaka ndi zamoyo zake. Kupereka chilengedwe chabwino ku mbewu za thanzi. Kutsatira njira yochepetsera tizirombo ndi kupewa kugwiritsa ntchito mankhwala ngati mkotheka. Anthu athanzi amadya zomera za thanzi zochokera ku nthaka ya thanzi lomwe lili nthaka ya moyo. Tikuyenera kuchita chilichonse chomwe tingathe kuchita kuti tilimbikitse umoyo wa nthaka monga Atate wathu wakumwamba anationetsera mu chilengedwe chake kuyambira kumayambiriro.